ni yanzu awan ba ne ba na so
a ƙarya kike mina
haka kai nake so
a jam
da Allah
Allah
da gaskiya
Allah kiyaye masa no no no